Hello guys, bakunzi ba Kaize TV. Igenekerezo zitandatu mu kwezi kwa Rusama mu 2021 aho twari twishikiye muri komine Muhuta intara ya Rumonge Korine Gabaniro Sukorine Kirasa Zone Gitaza aho haraye habaye ibintu bikomeye cyane kuwo munsi wa kane aho habomotse ikiraro bivuye ku mvura nyinshi yaguye ndetse hatwagwa n'ibintu bigiye bitandukanye iryo barabara bikaba byava Bujumbura rija Rumonge tukaba twegereye abahatuye bakaba batubwiye byinshi
gute no
ni sawa
meze neza
turasima atari risanganye cyaraye ribaye
mwitwa gute none
cyane ndiko ndayambaze muri Kiad
ndagusabe undamukiriza abakunzi ba KZTV
ndabaramukize mwese abakunzi ba KZTV kuba mwasitse hano kudusuhuza ku isanganya cyaraye ribaye
Ah okay merci. Mbega n'igiki ubona cokogwa kugira ngo ibintu bigende neza. Kubera ndabona ni ibintu byononekaye ngo namatara ntacaka.
Oya matara ntacaka urabona ko baraje yabaye nabi. Hano hose mubona hari bivu namabuye umusenyi wari wuzuye. Aha urabona iyo byazananya abakoze babikuye.
Aha ruru no kuvuga yuko amazi yari yuzuye.
Yose yari yuzuye mpaka hejuru kandi n'ibintu bimwe byaragiye hari no groupe yari iteretse ngaho yaratwawe. Ni container yari hajya yaragiye. Cyose urumva byaragiye ni hatari.
None umukugira ngo bikogwe wumva yuko bizokogwa nka ryari. Nta makuru urumva?
Oya makuru ntiturayumva neza kuko baracari mu kuraba ngere ibyo binonekaye bakura bino ibivu byari ngahe ndani byari byinshi. Ego.
None wewe wakorera ngahe nyene kuri baraza?
Oya je na baho haruguru simba ngaha sinkora kuri baraza ukora kuri baraza ari ngaho sinza ahantu ari ngaho hanze.
None nk'abagwayi bisaba ibintu by'amatara urumva bica bikomeye
bigorana bisaba ko bo bafasha bakabaha muri ya gankoba canke groupe bakaba barakoresha
urumva renga ibikoresho byinshi byaratwawe
bimwe byaratwawe
nta amazi yo nta yigeze yinjira mu ico kintu
oya wewe ubona byo yinjira gute kandi amazi yaracice ruguru ibindi bikaca byinjira umva niyo ngorane bidakunda
ndagusabe rero ugire icyo usavye ahani kuri KZTV ugire icyo usavye kugira ngo hari naho byonashika
Isho twosaba bo duterera tukaraba ukuntu uyu muyaga nkoba woshora gukora kugira ngo imirimo yahagaze iyongere ibandanye kuko abantu benshi bubaca bagira ikibazo kubera umuyaga nkuba
none ibaraje ni yaha hose canke ni yahari yakubitaro gusa canke ni imwiyo kwa mwikomene nyine
Oya ya cyane nari akubitaro n'abandi bantu bakeyi bariho bararuye ko
Guys murumva yuko ari ibintu bikomeye rero gira ico ubwiye abakunzi ba KZTV mura
Icyo ko basaba bo duterera gusa kugira ngo umuyaga nkwa wongere ufa ukore nk'ubu muri iki gihe hari kizima batamatara hari bakarabisho baba baradufasha
bambwirire bagire subscribe
Icyo bo dufasha
Oya bambwirire bagire subscribe kuri YouTube
subiramo
subscribe
icyo bogira ni subscribe yo kuri bakwa tufasa
merci sana merci okay bakunzi ba KZTV murumva yuko byari ibintu bikomeye imirima yatwawe urumva amatara yacitse byose byatwawe guys nimugira icyo mufashije kuko ni ibintu bikomeye cyane okay